kuqalele then uyibone ngawakho amehlo xa isenzeka pha kuthi hey kuyingozi ukungakholwa and uzokubona only unganakujika xa sele uyiyekile le chance yokuphila kwakho apha. Come to God. Verse 15, Puti. Verse 15, my brother.
Verse number 5.
Pum, real okay. Basis of the telling to come on, Snapchat.
Verse number 5.
There's only in your Shakaba.
Wafela, about to bonk. Ukuze abo, Masapilayo, Banga, Missas Pilela. Koto, Pilele, yena wafayo wavuka ngenxa yabo.
Listen, but listen, wafela abantu bonke. Andiyazi le nto. Sizothetha ngoKristu apha indoda eyavubuhlungu, indoda yasezulwini engazali kwanasono. Lithi iBhayibhile lamhlanje wafela abantu bonke. Ukuze bonke abantu. Andibazi babangapha mangakholwayo abantu namhlanje. Wafela abantu bonke ukuze bonke abantu abaphila kweli lizwe bangabe saziphilela bona. Uyeva sisi? Kodwa baphile ngoba bafelayo. Ngoba ingozi apha ekuziphileleni ngokwakho. Awuziphileli kuba ucinga uyaziphilela. Kodwa uphilela usathane nongendawo. That's why abantu abaninzi bekude noThixo xa beziphilela bengaphileli yena. Because xa ungaphileli yena uphilela ongendawo automatically. Umntu ongekho kuye usathane umthathela kuye. Lithi iBhayibhile amkonye indawo uba ungokathixo ungokasathane awukho phakathi nje uba ungokathixo ungokasathane ifa uphileli thixo uphileli usathane and ke ngoko ingozi aphikhoyo kulapho kuyiwa khona. One mistake abantu abakhona abathanda ungcangcazela xa kusethwa kuthetha ilizwi one mistake isibani nisivile into esenzekile. Because it is as a time you can tell you that it is too much. Your mind must work for you. Ingqondo yakho must work for you. That's the one mistake you resolve 13 years ago. You will account before God. Uzophendula phambi kuNkulunkulu. So ilizwi likaThixo namhlanje lithi wabafela bonke abaphilayo. Ukuze singabisaziphilela kulo mhlaba kodwa siphilele yena owafela izono zethu. Isono andirhale noba ndingathi ngayenza into engathi ikhona isono. Niyandirhale abandiva kuhle bani. Isono sifana nokutya okudala okulahlwe ngenxa yokubola. Isekhona abathande kanje. Isono sifana nokutya okudala okulahlwe ngenxa yokubola then. Zizinja kuphela abantu abafanele kuyihambe kuyotyinto ezibolileyo. Nisekhona endlini. So zifanisa kanjalo ke isono nalokuthi isono because uYesu mhlawumbe sife emnqamlezweni uYesu saqala ngelo xesha ukungaxatyisi isono sayinto engento isono. Qha ke ngoku iyalixaka le nto yoba usathane ntoni le ayenzayo yokunikeza abantu ukutya okubolileyo because ayisayo nto yakusetyenziswa ngumntu. Because if the Bible doesn't tell you what a fellow about the pillar, who puts a bag of sass pillar, and I got a pillar. I got a massive in 20, or who just spent against the lapilling. I'm a seglum, sir. So, the funeral number, you know, no babble, and then empty. What's what I'm doing? Who come to all I take and get a be so I pay the side of the gas lack. Is that what it is? Satan does. Asifunde mphathi sisigqibe mfowethu. My God. Masigqibe mfowethu ngenge. Masifunde 18, 19, 20, 21. Sive sivale, sithandaze vese yolala. Abantu, yabona nje masothanda namhlanje. Kukho iBhayibhile kwindawo ethi, xa uthe waliva ilizwi likaYehova. Nothi xa uzoliva. Xa uthe waliva ilizwi likaYehova uzuncede ungayenzi lukhuni intliziyo yakho. Ndithexa beqala uthetha mama apha uthi uThixo apha kum ngelizwi lakhe uthetha nendoda endiye ndayenza mna loo ndoda Because ndim ngokuyezekile akasekho ndim ngokuyezekile. Uthi ba hamba bobaxelela. Ubaba yeva okanye beva ayo ndaba yakho leyo ngoba abanye bayenza lokufuna inhliziyo yabo. Kuzoyalezwa kwenye indaba kuthiwa uba uthe wanivilizwe likaYehova ungayenzi lukhulu inhliziyo yakho.
Ongumakimfumba yezinto
utata sonaku uYesu uyakufuna uyakubiza
ajonge inkinga imfumba yakhe uba yho zawufumaneka kanjani kwezi zinto ngenxa kayini
ulibele ngexabiso ubomi umphefumlo wakhe hehey umphefumlo wakho unexabiso ngaphezu kwezinto ozifunayo nozisebenzisayo kulo mhlaba nezikubambile nocimba zikubambile umphefumlo wakho unexabiso kakhulu kuThixo ngaphezu kwazo zonke uba ubutyeli beli lizwe neziyuluyulu noba umnandi ocimba kububo wena yebo so umphefumlo wakho nguwo ofuneka usindile khathi ikhombise kancinci bakhona abangangawe abangasindanga emandleni kasatane basengxakini akusekho ukubuya mva mna ndifuna ube ndikunikeza inyani ngqo andifuna ube ndikujikelezele sithi hayi abantu yaboyikizana ndikunika inyani funeka ukuthi ndanditshilo yabo funeka nomnye wabapitiza uvele uthi ya wayetshile uphuthe iculatshe okanye ya loo nto kuyi kodwa wayetshile kongena ngicela ngebali nabantu abahambayo emhlabeni baya ngaphaya uNazari nesityeni kumemeza indoda endala ibine zimali zayo ithi khawusing ifuna umfana wesidla ingqukhu yesonka phethu kwetafile yakhe uthi lo mfana ngomakazomprovayida ngoncedo because zonke zomhlaba ziyophela kodwa kathixo mingwana phakade zonke zalo mhlaba ziyophela nezinto ezingathi zimanje bathi zizophela kodwa ilizwi lakhe limingwana phakade intsindiso ayipheli lilifa uliqala apha emhlabeni uhambe luyokugibisela ezulwini apho kuthi akho kufa akho kuhlupheka akho ntona akho nemizamo le uyizamayo wena ayikho ezulwini akufundwa kuthiwa lezulwini velifuna ube nento yonke ezulwini can you imagine ube lusize zogweni ingona phakade lakho lonke andiyazi le uthi kuzisa nje igrosali yakhe ebantwini bakho uthi ini kudala uhlupheka kudala ugula yabona hey uba akangicaka umntu athi ekukhula umntu straight athi thixo wamkho ndinceda hayi bo lo mntu kanjani wenza kanjani kanti ucinga uthixo ufosele okanye indoda nje evele ibizwe ngusidengane uthixo angasidengane uthixo uthixo ubhade too much ukodlula amaxhwele ukudlula zonke izinto abantu ababalekela kuzo kukho abantu ababalekela emaxhweleni xa besengxakile ungabalekela exhweleni uzoye zigogwenye nalo That's what I want. You know, there's a trailer. No, but I'm going to collect those and give you a job. Oh, I'm going to fuck it so good. Because those are the colors. This is good. This is a good teacher. And those are the people who are paying the money. I'm not going to put you back. I'm going to tell you. I'm full of fun. Because we are Yamen. We are Yamen. Jesus Christ is the only light. We are here to pay you. Engaphendela yonke ingxaki yakho kudingeka wena uvume ngomlomo wakho ukholwe ngenhliziyo ukuthi uYesu Kristu uyinkosi funda phaa sigqibe mfowethu 18 sibesigqibe
verse number 18
siyahamba sikhodi
wonke lo msebenzi wenziwa nguThixo
wonke lo msebenzi wenziwa nguThixo
nguye othe ngoYesu uKristu
Nguye othengo Yesu Christ
wasixolelanisa naye ngokwakhe
wasixolelanisa naye ngokwakhe
wasinika umsebenzi woxolelani oxolelanisa
thina ke wasinika umsebenzi woxolelanisa bona mamela ke uThixo usinika umsebenzi woxolelanisa thina sizokuxolelanisa noThixo isakho madod sizokuxolelanisa noThixo namhlanje ba suka safa ungena xolo noThixo iBhayibheli laba akhonto nakhaya apha lingwana phakade apha kulo mhlaba akhonto unantoni unakhaya lingwana phakade apha namhlanje ke ngoku sizofuna ngokusaphilayo sizokunikeza insindiso sizokunikeza usindiso size nosindiso endaweni yasemandleni namhlanje sizokuxolelanisa noThixo uba yiba noxolo noThixo ohlukane nezinto ubuzenza wamkela uYesu kale ubomi obutsha the pipe in our city, swear you sit at your sitcha, or with Talaga would put in a Mayama to take off. I got signed by the Buyanza, Ukupala, and all the Sipof, no, and the more Bulanum to come was the soon to Tuyo. On Pumeleli is the power in the Damato, Dapo, versus figure, the Wuhanga power, the cheek, whoever, the first figure turns the Wuhanga first cheek. Listen, yes, young Naka, focus it, I think. Get a leg on my cousin. Come on, very young, got to call it, quality devil, worship up and move. He fell on the very tube. Hey, go sell my daughter. Hey, go eat. Because some of these, because I fear not. Somebody who told us that I went to the man to feed you, Matty. Then the heat, where you can call it, let's put it in the winter. What a god, you can't take an atom and a civil crowd. Hey, sorry. We are to a little left. I'm going to go. I'm going to go. What's what? That's what about you. That's why I'm a CEO. I'm a donor. That's about you. And the language, she is in the dungeon, such food, but two guy got the amateur. Is that one? It never shows seven cigars at time. No, I put my father on a free zone in the tank. So, couldn't why? And one mistake. One take. Oh, bye bye. I snapped as a bonnet. I'm not going to be able to do this. Yes, was a Nazareth because I am master. You go swim to the squad with Talapa Columbus Burala. I do not sing that to my Sibulan. Go on, Sikupus Father Zakui. Because we are asked to Satanba. Oh, yes, I am full of Donatimo. I pass the corner of Kitimon, we are the regular Timon, the two temptuing that. Apu, uya safika khoba unyatheleke idimona something kathi xa liphume ligoduke njengoba sathana because uThixo wayengafuni kwanto ngela xesha besehamba emhlabeni ngenyawo zakho uYesu Kristu wayengafuni noyibona umntu ogulayo nothi wayevela afuna umntu akhuleke wonke umntu wayemfuna khona kumbona umntu ekhulekile uYesu bona ngalento bafuna umxhuma amatye umhlolokazi pha bathi ukenxezile lo mntu athi uYesu no khanimbethe bantwana onini vele bamaleka bonke wathi wena ungaphinde wona izona lokho ixolela because wayekhona lunkolo uThixo wathi wamkela uYesu uyaye wina in this world ngekuphinde kuhlupheke ngekuphinde uhlala amadimoni uSatan ikuwe ke choice ba uyamfuna nalo Yesu sithi nalo sendiso lasezulwini le nto siyahamba nayo yasezulwini yanceda thina nayo ingakunceda ubungqina yasinceda ingakunceda nawe gqiba mphathi vele uyifunde yonke uyigqibe vese standards iphelile le
kaloku ngokristu uthixo wayexolelanisa naye ngokwakhe ihlabathi engasababeki tyala abantu ngezono zabo
engasababeki tyala abantu ngezono zabo
he's a point
waza wasiphathisa umsebenzi woxololaniso
uyayiva loo nto ke ndifuna ngiyicacele lokakuba yintoni abantwana abanzalo noba ungidala noba ungumakotywa le ndawo uyimamele ilithi ibhayibhile wasini wasiphathisa umsebenzi woxolelaniso because eyona nto ayifuna uthixo fumana into zezulu uyabo eyona nto sayifunayo imeko yakho mayitshintshwe zizinto zezulu suvele ube inkedama njengenakomshiyamela uthetha ngothixo uthi kwenke sithumele kuwe uba izofumana into zezulu uphile ukhululwe ekugoshweni usatana wamkela uyesu kristu gqiba mfowethu sifuna ukuthandaza
ngoko ke sizizigijimi zikakristu
ya
ngokungathi uthixo unibongoza ngathi
sithi
ngenxa kakristu siyanicenga
ngenxa kakristu siyanicenga
yibani noxolo nothixo
yibani noxolo nothixo kayiphinde phawa eyi le ndawo madoda ithi ngenxa kakristu siyanicenga yibani noxolo nothixo
ngenxa kakristu siyanicenga yibani noxolo nothixo
ngenxa kakristu uyesu siyanicenga yibani noxolo nothixo
amen
funda bhuti uyigqibe ngo-21
nangona wayengenasono uKristu
nangona wayengenasono uKristu
kodwa ngenxa yethu
kodwa ngenxa yethu
uThixo wamenza wanenxaxheba kusono sethu
uThixo wamenza wanenxaxheba ngesono sethu
ukuze thina sithi ngokumanywa naye
ukuze thina simanywe naye
sibe nenxaxheba ebulungiseni bukaThixo
sibe nenxaxheba ebulungiseni bukaThixo suma sonke sine ngenyawo yakho to pray bathandeka I cannot waste your time and ufuna nje udeliva le nto yasezulwini niyitye nihambe niyolala kodwa ndingavuya namhlanje uthixo ugqibile uthetha ngoku kushota mna nawe samkele into ayithethayo lithi ibhayibhile lam namhlanje bomama bam nabantu abasha uThixo wamwela ngesono uYesu engenasono efuna ukuxolelanisa thina noThixo ngomnyana wakhe aphela kwamzeleyo so namhlanje ebusuku ndirhalela nje ukunikeza abantu itshansi mama umqobozi namhlanje abantu abathi entliziyweni yabo ndivile ngoThixo namhlanje ndilivile ilizwi lakhe lindibize yasithatha sisigqibo ndisaphile emhlabeni ngoba bathandeka kubhetele ukugqiba ngawo usahamba ngeenyawo zombili eyona nto uthixo ayifunayo namhlanje kukuba nawuvume ngentliziyo yakho ukhale ngentliziyo yakho kuba uyesu le nto oyenzayo inexabiso nam ndiyayamkela ubukhona kulo ndawo kuyo ngaphandle kochitha ixesha if uyafuna ndifuna abantu bathandeka namhlanje abafuna uyesu andifuni noba ndidlalisa ndifuna uba uyafuna uthixo nkosi yam nam bhuti ndiyayiva le nto uyithethayo kathixo asemazulwini kungcono ndincame konke ngenxa kayesu kristu wandivelayo zikhona izinto kona kona ezindibambile njengokuthetha nam kodwa ezi zinto ezindibambileyo ekugqibelana zizindinika kwanto namhlanje ebusuku ndiyabulela ndiyazinikela ndiyavuma ukuba ndizalwe ngokutsha namhlanje ndiqala ubomi obutsha ukukhonza uthixo ngoba kuyo yonke le nto ibithethwa apha uthixo uyamemeza ubiza wena ukuba sabela kuloo ndawo kuyo uze kuya kuhlangula ubukhona phakathi ententeni ngasiphambisa nje zakunguyika ibantu nje akhathazayi nokwasindiswa uyazazi uba usindiswana because umntu uzazi yena noba kwasindiswa ngenye imini okanye uyacawa awusindiswanga this is your opportunity ungasiphakamisa kakhulu isandla sakho uzenzela inceba ngokwakho siphakamise kakhulu isandla sakho ungoyika abantu mamelani ke bobhuti bam abancinci nosisi bam abancinci.